Molo wamkelekile. Kwesi sifundo ke sizawuthi sizame ukuqonda ingqikelelo yamanani a-negative. I-negative numbers nento yokuba siwadibanisa njani, siwathabatha njani, uwa-subtractor. Okokuqala, mhlawumbi amanani a-negative akhangeleka njengento enzima engekhoyo phofu kuba thina siqhele xa sibala amanani siqhele ukusebenza namanani a-positive. Kodwa ke ndinethemba yokuba sokhe wawabona empilweni nje amanani a-negative. Masijongeni nje umzekelo mhlambi apha khona siwabone khona amanani a-negative nje empilweni. Kodwa ke masiqinisekeni ngento yokuba inani eli-negative linani elingaphantsi ku-zero, elincinci ngakuno-zero. Ke sizothi sizameni ukuyicinga ngengqondo yobushushu, i-temperature ngesilungu. Masithi ke senzeni ke umgcamanani apha ozobonisa ubushushu apha. Futhi nanjengoba beyenza ezindabeni xa bechaza imozulu sizosebenzisa i-degrees. Ukubona mhlawumbi xa bethi ngomso kweli cala lasemthatha izoba yi-25 degrees sizosebenzisa kwezo ezo degrees, i-degrees Celsius thina. Ke apha sine-0 degrees, 1 degrees, 2 degrees, 3 degrees. Masithi ke uba namhlanje phandle ubushushu i-3 degrees phandle, i-3 degrees kuyabanda, ingqele yatsho itsho njalo. Ke abantu abachaza abasasaza abachaza imozulu egqibeleni kwezindaba bathi ngomso izohla nge-1 degree, ubushushu buzohla nge-1 degree ngomso. Ke sizotsiba umga omnye qha apha, sizotsiba indawo enye qha. Uba ke bathi ibizohla nge-2 degrees ngomso besizotsiba indawo ezimbini. Uba bebesitsho izohla nge-3 degrees ubushushu buzohla nge-3 degrees ngomso besizotsiba indawo ezintathu. Ukuba bebezotsho uba ubushushu buzohla nge-4 degrees besizotsiba indawo ezine. Ke andithi indawo esizowuphela kuyo izoba indawo enye ngasekhohlo ngakuno-zero. Ke siyehla ngoku sesidlulile ku-zero endleleni ehlayo. Siyayibona ke into yokuba apha ngasekunene ku-zero sinamanani a-positive. Apha ngasekhohlo kukho amanani a-negative. Iqale ku-negative 1 besiye ku-negative 2 ku-negative 3 ihle njalo. Ke siyayibona into yokuba njengoba sihla amanani a-negative ayakhula kuba ekuqaleni sino-negative 1 sibe sibe no-negative 2 kulandele u-negative 3. Kodwa masiqiniseke ngento yokuba u-negative 3 mncinci ngakuno-negative 1 kuba i-negative 3 degrees phandle iyabanda ngakuno-negative 1. Ke u-negative 100 masiqiniseke ngento yokuba mncinci kakhulu ngakuno-negative 1. Masiqiniseke ngaloo nto, ibalulekile kakhulu loo nto leyo. Mhlawumbi ungajonga u-1 no-100 lo uthi hayi ngu-100 lo omkhulu. Kodwa xa sicinga amanani a-negative masiqiniseke ngento yokuba u-negative 100 mncinci ngakuno-negative 1. Ke kukuba ubushushu xa sicinga ngo-negative 100 buncinci ngakunobushushu xa sikule ndawo ka-negative 1. Xa sine-negative 100 degrees phandle iyabanda ngakuno-negative 1. Masithi ke sizameni ukuyicinga le nto ngokusebenzisa imali. Masithi ke namhlanje sine-10 rand ebhankini yethu. Base kusetyenziswa i-dollars apha, imali yaseMelika, kodwa ke thina sizosebenzisa amarandi. Masithi ke sine-10 rand ebhankini yethu. Ndiye ke ndiyosebenzisa i-30 rand yonke ezivenkileni ndithenga izinto nge-30 rand. Masithi ke ibhanki yam futhi iyavuma ukuba ndisebenzise imali engaphezu kwale endinayo ebhankini. Njengoba bendine-10 rand qha ndasebenzisa i-30 rand yonke. Masizibuze ke ngokuba ndizowushiyeka namalini ebhankini yam, kuzoba namalini ebhankini yam njengokuba ndisebenzise imali engaphezu kwale ebendinayo. Andithi ndizoyityala ibhanki kuba ndisebenzise imali engaphezu kwale ebendinayo. Ngomso masizibuze uba ngomso kuzobakho ntoni ebhankini. Ke andithi besine-10 rand sasebenzisa i-30 rand. Ikhona i-20 rand apha ekumele yasuka endaweni ethile. Bendingenayo le-20 rand kodwa ndayisebenzisa. Andithi ndiyiboleke ebhankini loo mali. Loo nto singayifumana ngokuthi 10 ku-10 sithabathe u-30 kuba besino-10 sasebenzisa i-30. Ke kuyacaca uba ebhankini yam ngomso ndizoba ne-negative 20 rand. Xa ndithi ke mna ukuba ndine-negative 20 rand, loo nto ithetha ukuthi ndiyayityala ibhanki. Kuba laa 20 rand bendingenayo laa 20 rand ndayithatha ndayiboleka ebhankini. Bendine-10 rand qha ndasebenzisa i-30. Loo 20 rand ndayithatha ndayiboleka ebhankini. Loo nto ithetha uba ndinetyala ebhankini, ndiyayityala ibhanki. Ngoku bendine-10 rand mna singathi mhlawumbi ibhanki ibindityala i-10 rand. Ndingayisebenzisa loo 10 rand ndingenalo ityala mna, ibhanki iyandityala. Kodwa njengoba ndasebenzisa into engaphezu kwalaa 10 rand ngoku ndizawutyala ibhanki. Ke saqala ku-10 apha kumgcamanani wethu sasebenzisa, uba ke sasebenzisa i-10 rand ke besizophelela apha ku-0. Uba ke sasebenzisa enye i-10 rand besizophelela apha ku-negative 10. Uba ke sasebenzisa i-10 rand eyesithathu besizophelela apha ku-negative 20. Yiloo ndawo ke esikuyo kuba siqale ku-10 sasebenzisa i-10 rand yokuqala, sasebenzisa i-10 rand yesibini, sasebenzisa i-10 rand yesithathu, i-30 rand xa iyonke ke loo nto sisebenzise i-30 rand. Siqale nge-10 rand sasebenzisa i-30 rand. Ingqikelelo ke efuna uqatshelwa apha into yokuba xa sifunciphisa le nto esisebenza ngayo, mhlawumbi xa sithoba ubushushu okanye xa sisebenzisa imali siyehla siyangasekhohlo futhi sesibona into yokuba ngoku singehla sidlule siye ngaphantsi ku-0 siye ko-negative 1, negative 2, negative 3 njalo njalo amanani a-negative, masiqonde siqiniseke nangento yokuba xa songeza imali okanye xa sinyusa ubushushu okanye xa sinikwa imali sizoya ngasekunene sinyuke kumgcamanani wethu. Masenzeni imizekelo apha sithi ke siqiniseke ngale nto ngalo mthetho lo esiwubekileyo. Masithi ke besino-3 ku-3 sithabatha u-4 besizokwenza njani. Le nto iyafana le nto besiyenza besicinga ngengqondo lobushushu. Besino-3 sasusa u-4 ubushushu kubushushu sasusa u-4 sayofika kule ndawo ka-negative 1. Kwi-3 degrees xa sisusa i-4 degrees sizoyofika kwi-negative 1 degrees. I-number line ke inceda njalo iyayibonisa kakuhle le nto esiyenzayo. Ke masenzeni enye. Masithi ke sino-2 ku-2 ke sizothabatha u-8. 2 minus 8 ngesilungu. Masibekeni umgcamanani wethu ke apha siyibone kakuhle le nto. Siqala ku-0 wethu apha sino siphi ngoku siqala ku-2 andithi masiqaleni apha sino-0 apha kunanku 1 nanku 2 andithi siqala ku-2. Ku-2 sithabatha u-8 ke loo nto ithetha ukuthi sizotsiba umgama ongango-8 ukuya ngasekhohlo. Siya kweke ngusitsiba kanye kabini ukuyofika ku-0. Kusamele sihambe kangaphi ukuyofika ku-negative, ukuyofika kule ndawo esizofika kuyo. Kusamele sihambe indawo ezi-6 andithi ke sizohamba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loo nto ke isibeka phi? Isibeka nanku-negative 1, nanku-negative 2, nanku-negative 3, nanku-negative 4, nanku-negative 5, negative 6 ke apha. Ke xa sisiqala kuthu sithabathe u-8 sizoyofika kule ndawo ka-negative 6. Okokuqala ususa u-2 ukwenza uba uyofika ku-0. Kuloo nto ke uzophinda ususe u-6 ukwenza uba ususe yonke le 8. Andithi sifuna ususa i-8 yonke. Xa siqala sisuse u-2 sizoyofika ku-0, kusamele sisuse enye i-6 kwenza uba siyofika kule ndawo eyogqibela engu-negative 6. Sibone njalo ke apha. Masenze omnye umzekelo nje ukwenza uba iqheleke le nto. Siqala ku-negative 4 ke ngoku sithabathe u-2 ke ku-negative 4 lo. Ke ngoku apha sesibona into yokuba siqala kwinani eli-negative siphinde sehle ke kuloo ndawo. Nangu-negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. I-number line ibaluleke kakhulu, nceda uzibekele yona xa usebenzisa ngemibuzo eminje. ke sizohamba sizotsiba umgama ongango 2 ukuya ngasekhohlo ke xa sitsiba kanye sizoyofika ku negative 5 xa sitsiba kabini siyofika ku negative 6 ke into ezophuma apha ku negative 6 masenze nenye ngoku masithike siqala ku negative 3 ngoku masingathabathi masongezeni ke ngoku ku negative 3 sizokongeza uthu loo nto izawusiza usibeka phi siqala ku negative 3 ke ngoku sizokongeza uthu ke ngoku ke sizotsiba kabini kuyangase kunene njengoba siyongeza ngoku ke sizotsiba kanye siyofika ku negative 2 sibe siyofika ku negative 1 xa sesitsibe okwesibini ke le ndawo esifika kuyo ku negative 1 iyabonakala apha into yokuba le nto siyenzayo apha akho nto engahambisani nalo mthetho wokudibanisa nokuthabatha xa siqala ku negative 1 sithabathe uthu kumele sifumane u negative 3 xa siguqula into sibhale apha ngenhla kuba ukuba besiqale ku negative 3 sawongeza uthu sayofika ku negative 1 xa siqala ku negative 1 sithabathe uthu siqala apha ku negative 1 sithabathe uthu sitsiba kabini kuyangasekhohlo sizophinda sibuyele ku negative 3 ngethemba ke esisifundo saluncedo kancinci ekuqondeni kwento yokuba ithetha uthini into yokusebenzisa ngamanani a negative kodwa ke kwizifundo ezilandelayo sizokwenza imizekelo emininzi